Mhlawumbe ke bese ke ndiyenzile ividiyo apho besithetha ngo-arc sine okanye ngo-arc tangent. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi mhlawumbi ke masike sichaze i-arc cosine. Uzikhumbule ke uba njengezinye i-inverse ezifana ne-arc sine ne-arc ten, nayo iyafana nolu hlobo esicinga ngalo ezi. If mhlawumbi nokuchazela uba u-arc cosine arc cosine ka-x ulingana no-theta. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le nto ilingana nqwa okanye iyafana nento yokuba sifuna i-inverse ka-cosine x olingana no-theta. Ezi ke zinto ezimbini ezithetha into enye. So ithetha ukuthi ungayibhala ke zinto ngobhalela enye nangoyibhalela elinye icala. Ithetha ukuthi sithetha nge trig functions ke apha njengevideo edlulileyo. So ndizawuzama ke ukucacisela uba mhlawumbi yenzeka njani. Okanye le nto ithetha ukuthi xa sifumana u-cosine ye-angle ethile engu-theta kunyanzeleke sifumane bani u-x. Ukanti nalapha ke unganza into efanayo, ithetha ukuthi xa ufuna u-cosine ka-theta sizofumana u-x. Ithetha ukuthi ngubani i-inverse ka-cosine ka-x? Ithetha ukuthi yeyiphi i-angle esinothi siyithathe ukuze sifumane u-x. Njengoba xa ufuna u-x ubuzothi cosine ka-x sifumana lo angle iyo. So nalapha kaloku lolo hlobo and bendisendikuchazela uba luguqulelwano. So apha sino-arc cos, ndiyathanda umlibali omnye u-c. So sino-arc cos, sino-arc cosine ka-minus half. Ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le nto sizawuthini? Masithi zasinika i-angle ethile esingaziyo uba izoba ngubani. So le nto iyafana ke nokuzibuza ngolu hlobo uba i-cosine ye-angle ethile izasinika u-negative half. Loo nto ke ithetha ukuthi if uyifumene olu hlobo okanye uba ulifumene olunye uhlobo, kulula ke ngokuba uthini uyichaze. Masike sisobe ke isekli yethu mhlawumbi sibone okanye isangqa sethu sobona uba izawuthatha isibeke phi na. Kaloku uzokhumbula uba isekli yethu ihlala ihleli ngalo lonke ixesha kwi-Cartesian plane. Kuba andinawo namaroller ke apha kodwa ke ndifuna uzoba umgca wena noko straight. Masike ndizobe ngolu hlobo ezi zi-y-axis ze-axis ibe zi-x-axis. Ndiyathemba kuba noko ibhetere kunale bendiyibhale kuqala. Zisizobe ke ngoku isekile yethu ke mhlambi isekile yethu ibe lola hlobo. Uze u-cosine we-angle ethile sayivile uba ngubani? Negative 1 over 2. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi uzokhumbula lokhu uba u-cosine yena ngubani? Adjacent over hypotenuse. So ithetha ukuthi sino minus 2 endaweni ethile apha, ize i-angle esikhangelayo yona ibe i-angle. Ukanti xa sizoba i-triangle yethu, i-right triangle yethu, sesivile ke uba lena ngu-minus 1/2. So lena ngu-theta wethu kwaye esimfunayo. So sayifumana njani ke leya? So fumana u-minus 1/2. Zike ngoku into esisifune ke ngokuba siqale sicinge le angle ilapha. Uba siyazi ke le angle siyakwazi ukususa la angle yethu ku-180 ze sikwazi ke ngokufumana le i-light blue kweli cala lingapha. Kwaye ke loo nto ke yiyo kaloku besizama uyibonisa kwasekuqaleni. Masike siyenze i-triangle yethu ibe nkulu. So le triangle yethu uzayiqaphela uba ilolu hlobo nqwa, ilolu hlobo le triangle yethu. Uzukhumbule ke uba usuka apho uzotsho apha sino 1/2. Sino 1/2 eze phana sibe no-1. Aqapheleke ngokuba singakwazi ke ngoku ufumana eli cala lingapha. Uba ubufuna kwi-Pythagoras theorem ubufumana u-square root of 2 ongaphezu ko-2 kuba ubunokwenza u-Pythagoras theorem njengoba ndisitsho. Okanye mhlawumbi manike ndiyenze ke sizobona uba sizawufumana nyhani nale nto. So masithi ngu-a ke lo. So sino-a squared umdibanise no-1/4 okanye 1/2 squared equal to 1. Uzofumana u-a squared ke ngoku ongu-3/4 okanye u-a ongu square root 3 esingaphezu kwe 2. So ilola hlobo endiyibhale ngalo pha. So uyayazi ke loo nto kuba kaloku siyayazi uba xa i-right angle triangle ithetha ukuthi la macala mabini xa wadibanisa abe phofu e-squared uye ufumane i-hypotenuse yakho e-squared. Kwaye uyayazi ke uba icala eli-opposite ngubani ngu-60 degrees ze apha ube no-90 degrees uze pha ube no-30 degrees. So yile angle ilapha ke le esikhangelayo uba ngu-60 degrees sesiyifumene ke noba ngu-60 degrees. So ithetha ukuthi ngubani ke ngoku le i-angle enkulu apha, ngubani u-60 degrees umdibanisena nelithile kuzofumane u-180 degrees. Ithetha ukuthi u-60 degrees ithetha ukuthi u-arc cosine uzaba mandibhale phantsi u-arc cosine ka minus 1 over 2 uzawusinika u-120 degrees kuba lokhu uzothi 180 minus 60 okanye ususe u-60 wakho utsho ke ngofumane u-120 degrees. So 120 umdibanisa no-6 uzokhumbule kaloku ukuba uzasinika 180 okanye ubunoyibhala ngolu hlobo lokuba le radians ubunothi 120 degrees uze umphindaphinde ngophi radians ongaphezu ko-180 degrees. Thetha ukuthi degrees zethu zawusuka uze ibe ngu-12 ongaphezu ko-18 ibe ngu-2 pi ongaphezu ko-3. Ngolo hlobo ke sichazele ukuthi zii-radians zethu ke eziya. So ngu-2 pi ongaphezu ko-3 radians. Cela uxolo ke ngokubhala amanye amagama phezu kwamanye amagama. Njengoba sasibonile ukuba i-arc sine ne-arc tangent videos ungatsho ke ngokuba xa sesifumane la macala amabini ithetha ukuthi sifumana u-cosine ka-2 pi over 3 ithetha ukuthi sifumana u-1 ongaphezu ko-2. So le nto ke ikunika ke inkcazelo kwanye kunale yayipha. Uba uyafuna ke ungaqhubekeka ke uze kweli cala lilapha ufune u-cosine wela cala ithetha ukuthi ke nalapha singafumana u-minus 1/2 oko ungaphinde uthi uyotshokela ndawo esekuqaleni oko ufumana u-minus 1/2. Ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi ilungile into yethu kuba kaloku kunyanzelekile sitheni ke si-restrictile kwenzela uba i-cosine i-arc cosine yethu ibe yile nto esiyifunayo. Ithetha ukuthi sawurestricta i-range yayo ngola hlobo. So into esawuyenza sawurestricta i-range siyenze ibe lolu hlobo lapha phezulu kuphela, ibe lolu hlobo eliphezulu kuphela. Uba sitsho ke sithi i-arc cosine ka-x elingana no-theta ithetha ukuthi loo nto singathi u-theta uzaba ngaphezu okanye alingane no-theta okanye abe ngaphantsi okanye alingane no-2 pi. Ithetha ukuthi u-theta wethu u-between okanye usesiphakathini kuka-0 no-pi. So ngu-0 degrees or u-180 degrees. So ithetha ukuthi inika nje ola hlobo lupha phezulu. Ithetha ukuthi into yethu ingapha ekuqaleni qha. So ithetha ukuthi yiyo qha pha apho inoba ku-negative 1/2 khona kodwa kwezinye iindawo ayinokwazi ukwenzeka le nto ebesiyifuna. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi u-x angangu-minus 1 no-plus 1 kuphela. So ithetha ukuthi i-domain yethu izawuba ngubani? Izawuba ngu-x ophakathi kuka-1 no-negative 1. Wait, masiphinde siyijonge ke le nto uba mhlawumbi iyasebenza na into yethu. So ithetha ukuthi arc cosine yethu sifumane u-2 pi ongaphezu ko-3 njengoba besiyenzile. Masijonge abakhatyuleytheni yethu sizama ukuqinisekisa uba le nto esiyibalileyo noko iyasinika na le nto esifana. So sifuna i-inverse Ga Cosine Ga minus 0.5 and a half ist nigger U2.094 njalo njalo. Ist nigger land. Maske sibone ke ba U2 phinda phinda ngo pi ize yonke lento ihlule ngo 3 uzasinika laa nto yoba kufana nqwa. So ithetha ukuthi calculator isinika izinto ezifanayo, isinika izinto ezifanayo. Kodwa ngeba ndiyavuya kakhulu uba ibiphinde sichazele mhlawumbi uba siye sifumane u-arc sine kuba siyazi njengoyijonga uba izasinika ntoni na. So ithetha ukuthi sikwazile ukwenza u-2 pi over 3. Mandithembe ke ngokuba uyifumene okanye mandibuze ke ngolu hlobo loba andike ndibuzele olo mbuzo mhlawumbi uvakala umnandi. Uzukhumbule ukuba lo mbuzo ungabuza kuyo yonke ezi nantsi ke sesizenzile. Masithi u-arc cosine ka-x ze siphinde sifune u-cosine waloo nto. Ithetha ukuthi ngubani lo samfumana pha? Ngubani lo samfumana pha? Well, le nto endiyibhale apha ke ithetha ukuthi u-arc cosine ka-x ulingana no theta. Loo nto ithetha ukuthi u-cosine ka-theta ngu-x. Ewe. Xa u-arc cosine ka-x esinika u-theta, singakwazi ubeka le nto ngo-theta. Ithetha u-cosine ka-theta ngu-x. So ungatsho uba yonke le nto ingangu-x. Ndiyathemba ke uba mhlawumbi andikuphazamisanga okanye ungaphinde ubuye umva ke uphinde umamele ividiyo kakuhle uba mhlawumbi uyiqonde le nto ndithethayo. Kodwa le nto ithetha ukuthi u-cosine ka-theta ngu-x. Ezi zinto ziyalingana. Loo nto ke ithetha ukuthi phaa kwelaa phawu lakho lombuzo okanye laa question mark yakho ungakwazi ufaka nawe i-question mark yakho. So cosine ka-theta usinika u-x. Mandike ndiphinde ndikubuze enye ke mhlawumbi engathi bunabo bunzinyana. Mhlawumbi uba bewunobuzwa kuba uzukhumbula uba noba ungafaka eyiphi into elapha ngaphakathi okanye eliphi mhlawumbi inani elingu-x noba kodwa malube phakathi ko-negative 1 no-1. Ubuze uba ngubani u-arc cosine ka-cosine theta. Ngubani? Sofumana bani phaa? Ubunoyibala njani ke le nto? Ubunoyijonga ngokuba uthi kuxhomekeka mhlawumbi uba ngubani utheta wethu. Uba utheta ukuy ndizawuthi uphakathi uba utheta uphakathi kuka 0 no pi uzoyithetha ukuthi uba utheta wethu uphakathi ko 0 kwakunye no pi okanye ibizwa ngokuba ke ngamanye amagama i-r range ithetha ukuthi apha ithetha ukuthi ngutheta uba iyavakala uba ngutheta kodwa uba mhlawumbi singathatha utheta ongaphandle kwale range esiyibhale apha so masithi ke mhlawumbi mandikhe ndiyijonge ngo-theta kuqala soyibona uba isinika ntoni. So masithi sino-arc cosine ka-cosine 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 ka-2 pi ngaphezu ko-3. U-arc cosine ka-cosine 2 pi ngaphezu ko-3. So le nto ibuza uba ngubani u-arc cosine ka-minus half minus half kuba kaloku siyamazi uba u-cos ka-2 pi ongaphezu ko-3 ngu-minus half. So ungatsho ukuba lena ingu-2 pi engaphezu ko-3. So thetha ukuthi uyakwazi ufumana inkcazelo kwa kule nto uyinikiweyo kodwa ngothini kuyinikwa ingqwalasela ethile. So uzofumana laa nto ke ipha uba mhlawumbi ke bubuziwe uba ngubani arc cosine ka cosine ka 3 pi ka 3 pi manje ndizobe ke sibone uba mhlawumbi izovakala sithi sinesekile ethile ke apho sino x ne y. So ngubani u 3 pi u 2 pi xa siya yonke kayi-1 uze omnye u-1 azoma pha kwela chaphaza ndilibekileyo. So ngubani ke u-x walapha? Ngu-minus 1. So ithetha ukuthi u-cosine ka-3 pi ngu-minus 1. So ngubani u-arc cosine ka-minus 1? Zukhumbule ke uba i-range ka-arc cosine akanozithatha zilapha kuliphezulu qha. So ithetha ukuthi le nto ingaphakathi kuka pi kunye no-0. So ithetha ukuthi u-arc cosine ka-negative 1 uzasinika o-pi. So sitsho sifumane, so ithetha ukuthi lena ngu-negative 1 siphaa safumana u-pi. Ubeke ngolo hlobo ke ugqibile. Uyavakala ke le nto mhlawumbi ngolu hlobo ngoba kaloku u-3 pi ithetha ukuthi ujikelezisekile yakho kaphinde but ibuye okanye iphinde ibuye izoma kwaku-pi wakho. Mandithembe ke uba nalena uyayifumana okanti neziya, and uzukhumbule ukuba ezi zinto zisebenzisa kakhulu wena xa kufanele usebenzile. Le ithi cosine ka-cosine ka-x izohlala ingu-x ngalo lonke ixesha. Ndingayenza ke loo nto nango-sine, ndithi sine ka-arcsine x izaba ngu-x. So ithetha ukuthi ezi ziyaguqulelana nje ngolaa hlobo. Mhlawumbi ndingathi ke zigcine nje entloko kodwa kunyanzeleke ukuba uzicinge nangokwakho, uziqonde uba zisuka phi.